Nā, kei te whakatewhatewha ngā pirihimana I te topetopetanga o etahi a rākau I te puku o te ika, ara I waho atu I ngā whakaritenga o te ture. Kua tino hōhā ngā mana whenua o te ngahere o Pureora, I te topetanga o ngā rākau taketake, haiaha hai hoko mā etahi tangata nanakia ki te mā ke te pango. A nei rā Ataroi Black.
He tīpuna rākau, tō mua I te taina tuatahi mai o te tanata, Meara wāke kua hina. Mo te iwi kāina, kua pōharu katoa ki te mau I nā kaihara.
I tēnei wā, kaore e pukariri. Kia hau nei, kei te arohana kia rātau e kore ai mohi o tia. Tēnei tikanga o mātou, hei tiaki e te ngāhere.
Kāre hoki he paku waha ki te whakaora I tēnei tipua rākau. E nari ko te mea nui tonu I tere te iwi ki te kimi I muatu I te huna whānako. Kei ngā manomano tāra hoki te wāriu.
This is a matai. It's growing on the edge of the forest, but still part of the forest. You can see that there's epiphytes in there. There would have been all sorts of different invertebrates and lizards and all sorts of creatures living in there.
He whitu te kau mā waru mano heketea te whānui o tēnei wā o tapu o Pureora. He whenua e whakahaere tiana e te papata whai. Me te aha hoki ka hara te tanata mena ka tope he rākau ki raro.
The suspicion is that it's been taken for illegal timber milling rather than firewood.
Ko te mate nui mo te papata whai nā wai te he.
I came back a couple of months later after we put in a surveillance camera and unfortunately the tree had been already chopped up and taken.
Kāre he pikitia, nā te mea nā te huna whānako tonu te kāri I mau. E nari he mahi nui tonu kia hinai e nei rākau taketake, e ai ki te papāta whai I te wā ka kania te huna hara, ka waiho mo te wā kia maroke, I mua I te kawetanātu maruna taraka I roto I nā marama e kore tētahi e kitia.
Kei te haramai ngā tangata kia noho kāinga ki konei.
He hara me te aha ko te utu nui ko te whare here here. Taro Black, te karere.